Francine et Chorera. Niozala Chorera, Chorera.
Chorera. Francine et Chorera. Niozala Chorera.
Yoni diriba Gasore, of course. Nanuma Thais. Bro, Gasore ariko ararikotinga Chorera. Wewe ni ho aru?
Ego.
Igende nimugerega uraririmba, bro, urumva neza ko ari ibintu byo kuboregwa. Cyakumbwire twe solitaire yakora ngaha like what kwenza kanibi.
Niba mwarumvise amakosa yiwe muraza kumutabura parce que nabwo ari umuriri imvino. Urya numukomedi. Ego. Gusa yaradutwengeje sana.
Eh,
twaratwenze sana vraiment.
Seze kwa kumenya ariko ari recordinga kuri like feelings ngene bijye bintu mwenga ariko araboregwa. Ovuga ati mwaramufashije, nibiki mwamufashije byari byamunanye.
Twamubwiye gusa akoreshe gusa akoresha amagambo naririmbe kobera aririmbye nabwo aza kubishobora kobera se umuririmbye en fait
Isaac TV ho
One two. Wakuzi ba Isaac TV hamba mukagira. Merci beaucoup kuru mazugira subscribe. Tala kora subscribe kura chiri kwa chane. Kuko inguru zose ni ziko zira kuchika vraiment. Tu kanora hivyo na. Mura Isaac TV every day. Tula gira geza nukuru rungi notification. Zibi gani bibiri bitatu bine mpaka chumi mpaka jana. Guru bana yutera mana. Na tuke ahuva ukagira. Jeni tukwa Isaac Classic na wabigia tijina nigaru kie kukiwuga. Nigaru kie kuri tere. Ifo ndawaza nile ame exclusive. Francine Chorera. Niozala Chorera, Chorera.
Chorera. Francine Chorera. Niozala Chorera. Manaka jana Chorera, Chorera.
Yoni ndirimba Gasore, of course. Nanuma Thais. Uri kuri YouTube tuzakubuza iyo ndirimbo antuka. Ndirimbo Gasore Babala hello Chorera Francine Niyonsaba. Yari codingiwe ngaha muri nyubako amubona. Ibaita Zengese Record. Nimwe mu nyubako cyangwa se Mais ma studio, mais ça change de ce monde. Coco vraiment, franchement, vous êtes à ma studio à tatou année à tatou. Mais ça, mon gars, c'est la chambre jumbora. Il nous studio, je crois qu'il y a une chambre, chakabri, c'est pas que chaque tatou. Direnganga vraiment. Les studios parce que neza, abayirongo, na wa jeune, na wa tafu, agaze neza. Ne va kunda na caméra, na shima. Ayo kumbi kosi no musi, na shaka, mvugane na wa sani, awa sani bari muri no. Lebo ya Zengis barezwe nino studio nyine ya Zengis Record fise byinshi ndababaza baririmbiye kuri microphone zimaze kuririmba kwa star benshi ba Lolilo ba Lizo mzizi wa G-Way ba benshi wanashema kuvyo mutazi iyi studio aba producer benshi barahaciye Peniel yaraciye nga ba Koli the Magic bachi arundi bidirimbo biri hit mutamenye ko byagi birakoregwa nga so niyo Zengis rero Teka na kila wasani bacho. Awana wasani gie kuri YouTube channel. Ukandika. Afro Music Cover. Afro. Antu kwenye ni Afro Music Cover. Uchui wana ngao. Screenshot na igushiri ngao. Ni kwenye ni yandiz kwe. Ni channel ya YouTube. Igumi postinga. Indiri mbo za wa jene. Wadiri mba neza gamana. Yo. Mbo warindiri mburu sani. Aso indiri mbo ya wakachawai kuta. Kopi kuja njene. Kutuwe suwira mkuja njene na wa jene. Wa tafu. Agaze neza. Ama flow. Antu kwa brebani fresh. Rawona. Ni vinu jama teka. Nero. Nashimye gutera story nabo. Be nahure kwakira ndenga ashe ngira ndabacararanga ibibazo hamwe biryoha. Inakwaje bro?
Popo.
Meze neza?
Ego.
Ikirundi ni fresh?
Buhoro buhoro.
Nibari kubera ari mwijoro kubera kibambara maro.
Kwambara maro niko bo ndabikunda sana. Sante ndabikunda ego.
Okay. Ndagusubije nabe hari ha mukuru amarori ndabigusabye. Urangi nubere frema uambu ya marori bro, urabelewe sana. By the way, amazina yawe ni?
Amazina anje ya mavuko, ni tukwa Juma vya Mungu.
Juma?
Vya Mungu.
Juma vya Mungu. Usani? Ndaze usani wachabua hamuzi.
Ni tukwa Yuza Lopez.
Inde?
Yuza Lopez.
Nde ni? Nde saba Blaise Levis.
Grevis?
Levis.
Ah, Levis. Nire wii siptopta Levis ni kuawe. Ok. Kazina kufusani?
Nagumi jigenyene Blaise Levis.
Levis. Blaise Levis. Rumvarero. Wewe nawa. Nimuri engo imye. So by the way. Unomusi na agende ye. Zengese Record. Zengese Music. Ahaniyo hakore wendiri mboya. Gasore Babalao. Nchorera ya Francine Niyonsaba. Ahanurero. Hariho. Ama production mwisha mazeko hakoregwa ariko avant harashika kwanza kuri ibyo bro Gasore ariko ararikotinga Chorera we niho waru
ego
idea yayikuye
idea ni yiwe iwe nyene ambao yarazanya idea nyene c'est comme ça yuko
ninda kora dije ndiri
producer ni Master Key hamwe na Patrick nyene wo nga muri zengese PK
ego nti byakeze ahantu nshaka kumbwira ka insolite kamwe kabaye like gasore ko aririmba ko ni umukomedien nshaka kumbwira ibintu bya kuko igende nimugira ko aririmba urumva neza ko ari ibintu byo kuborekwa nshaka kumbwira tu insolite yakora ngaha like what kwenze kana bibi
urumva agenda mutabura donc mu ruhande bwiwanje kubera so muririmbye ni umukomedien byasabye ko donc bisaba ko tumufasha uhoro buhoro tugende tu donc tumwereke ibintu aza gukora bo mugabo idea surtout c'est niwiwe idea niwiwe go donc twaramufashije hama ibindi niba mwarumvise amakosa yiwe muraza kumutabura parce que nabwo ari muri rimvino ibyo ni umukomedie ego gusa yaradutwengeje sana eh twaratwenze sana vraiment
okay bro ni warure
oya cyesionari
si warure tawe ndagugarukako none ariko ara recording cyose kwa kumenya ariko ara recording kuri like feelings ngene bijye bintu mwenge ariko araboregwa ovuga ati mwaramufashije nibiki mwamufashije byari byamunani
icya mbere twamubwiye gusa akoreshe gusa akoresha amagambo naririmbe kobera aririmbye nabwo aza kubishobora kobera so muri rimbyo en fait akoreshe gusa amagambo nyene yiwe gusa avuga abantu gusa batwenge kandi mbo ibindi bintu byiwe yaragiye yuduza nyene
eh
nawe nyene numuhinga wakazi kiwe ndi batarabize
okay
niko
sawa uravyingire cerera yakiriwe antuka we kuri we uravyingira abafans bakirirya ndiri bwa gasore yakorewe ngaha nyene nawe urumwe mu bako bakorera ngaha nyene niko wibaza ko abantu bari bari kuyakira kuko for surely uravye kuri YouTube ni song irikira kora neza uravye mu ma site abantu bose baguma chorera Francis ni chorera no twana na kigaho bari kwaturiri bari kwaririmba so we wibaza niko wari wabyibaza ko boya
urumva mu giswahili mugabo nashobora kuvuga mu giswahili wanasemaga mvua nzuri unaonaga mapema sivyo na mvua mbaya ni mapema chorera bivanye na studio ukuntu bakora ngaha aha bakora ibintu byiza yaraje ku studio nziza ikora neza hari wa producer bameze neza kandi bakora bakomeye cyane gose sivyo hama donc kugira kuno twakibonye kuno ariko aragikora hakiri kare twaciye dutangura kumenya ko iki kintu kizoba ari hit ego donc kubera ni kintu cyiza sana ego
bro niwe musabye basi ushiremo na kajwi kawe like chance se visibility muri wewe nibiki
oya ibyo si byiza parce que igya ndirimbo yiwe ndirimbo yiwe
okay wewe ushobora kudatwara ino studio chance se atavyishu yiziko ariko amatwa nsomira za chini chini kule za umbe bivuga ko indirimbo yari obligé kwicana kuri afro cover music kuri igya cheno yanyu it's true afite ngo nibyo mwari mukeneye uko yoshikwa kuri YouTube yanyu ariko munyuma gasaba aya irajya kwa gasore babala
oya ibyo bintu vya majesty davids ibyo jesse na bizi ibyo davids
okay sawa bro watanguye kuririmba ama cover music ya
bo natanguye kuririmba ama cover en 2020 nibeshe
wiravye kuva mu mwaka 2020 kushaka no mwana 2020 no mwaka ndibaza ubibona he uko ubibona gute bikubiraza canke ko ba Patrick nyene ba Big nyene ba Jero bariko bagerageza nyene kukuvyura ariko wewe ubibona
bien sûr bariko baragerageza kunkoresha ibikorwa bikomeye cyane kandi ndizera yoko no mu misiri imbere hazoza ibikomeye cyane kuburyo nabantu bazo bazohurumbira igashe cyane iwacu bazogerageza kwirukira igashe barabe ibi ikugwa turi ko turakora muri Afro Music uko ngine turi ko turabikora
okay felicitations bro ariyo ndirimbo yawe nabonye cover yawe igeje ku 10,000 ubikira kwega kabisa viewers umenga niyo na ndirimbo ifise ama viewers menshi hajya kuri YouTube yari cover ya Medi
ya
reka sinshaka kutakaza umwanya ko abikubura babona nk'uko bafise don bafise talent yo kuririmba bro ejeje wewe numva ko nancorera bagize mu ruhara pole nyine kugira nyine bigende fresh none shaka dufata umwanya jingina dabahe microphone like baririmbe tu like mutu yohere twumva indirimbo yariyo yose ariko ntaraja ngaho kwanza twibiribanga indirimbo yakugoye cover aho nyine kwaza gusubiramo indirimbo bijya gufata umwanya ungana gute uraho gusubiramo indirimbo y'umuntu kujya nyine ni ibintu bisaba umwanya kwitegura ibiki ntanguvu byabatwa
bo bivanye n'ukungene badufasha mu myitozo ya hano nibikorwa dukorera hano indirimbo ntidutwara mwe muremure na kanya gatoyi
indirimbo nyine ipfa gusoka relax ukaba wayifasha
ya bien sûr kubwi igikorwa dukora nga
okay sawa wewe songira sosu nyine pop narabonye umudodo ya Big Fizzo ya sose nga nambira umudodo yuve gisohoka sinanzi ko na Fizzo ariko aravyumvira ko yonakurikwa cover ibirakubiswe cover kuri Afro Music cover bo bibafata umwanya ngana gute gufata ajya majambo kujya nyine indirimbo nabo butarayumva umwanya bibafata bibafata umwanya ngana
ashe imagine doke umwanya wo gukapta indirimbo nda doke niba yo bari umwanya mwinshi ni nka 20 minutes ko tubatamaze kuyifata ego 20 minutes twahejeje vraiment
nimwe ndirimbo zanyu mu
indirimbo za turazifise nyine mugabo turi muri aka kazi ego twaragashimiye turagakunda
okay
ego
sa atari banga reka twinjire mbo ndavangatiranya ndego ndabivangavanga kugira abantu batahura ivyo arivyo kugira mubiye muri bande kwa Zengeso kwa Zengeso record ni label I know ndayizi kuva kera ariko mwebwe amasezerano yanyu na Zengeso ameze gute buje si bya bindi nyuma y'igihe kanaka uzuca umva ngo basani bamegumuka bakaenda ngurumva tugutegura abandi amasezerano yanyu ameze gute
mbo twebwe bivanye n'amasezerano dufitaniye nabo n'ukungene badufata urukundo badufitiye sinzi yuko kuva ngaha kuhera ibyo babyoroshye cyane ni hamwe twohava bavuze
icyandiko bro cyane
nubwo ho bata icyandiko si cyo cyo bagikeneye no mutima w'umuntu tu no kubaha isezerano baratanze yeah
bakwemereye iki wabemereye iki
iryo nibanga ryacu
Okay ngicyo nibanga ryawo sawa ntacyo ariko ntahari banga bro ni umwe wese umva icyo tuba tukuturanga kuri umwanya nabe bya bindi urumva ngo baradukoze mwaraba abastare Isaac TV yarabakoresheje ikiganiro ejo nahigeje twumva kandi Zengeso ariko ari doga Gerard ariko ari doga Patrick ariko ari doga bro kugira twevite ibintu mwe mwabyikinge
ibintu byo kwidoga
haya bizohave
en fait gusana ibizoba sino bivuga ko kubera ndazi ko nibizoba urumva twenga turabana kandi turacara abana bato
ejo muzokura ukuze rero muja mugumu
mugabo nawo twogumuka nitwo kwibagira umubyeyi atuvyara
wewe
muri music ngatwara aha niho baduha entraînement nganyene ego aha baratugorora bakatuyobora bagatubwira ko iki niki nawo tuzomenya tukazoshika imbere tuzovuga arahantu twavuye nawo umwana w'igihe magahemukira umubyeyi mugabo même aba donc les voisins aba banyi bazovuga twe twarabaye ivyabona bivyabaye muri Zengeso n'ababana sivyo yego nitwavuga ko tutazohemuka turashaka guhemuka kuko na udahemuka mugabo umunsi tuzohemuka ariho abantu bazovuga yuko aba bana twarababonyeho batanguriye uwa mbere azoba ari wewe nyene
uno muso ibiganiro birabikwamuta ibiganiro naho bijya
yego mbo ndabivuze rero uno munsi muri kamera sivyo uwa mbere azoba ari wewe uzovuga waravuze uku kandi uzovuga edaero aramenye kubera Zengeso sivyo uno munsi mbaye doke ndaduze hamanze ko ariko ndi kuzoza ndakubesha ngo je navuye hariya kandi wamenyere muri Zengeso
hari ibintu bikunda hari mugari ubakire ngo biraharawe hari ibintu bikunda kuba kubasani bakiza of course barakurera bakakutrainingisha amazoezi menshi tize urabona ingene bakoresha ingufu nyinshi mu kubaririmbisha bagarara bicaye kugira ba mix indirimbo zanyu hama ejo nahigira ejo agaca haza umusani ifite noti ashaskia tala yako amaze kumva fresh dogo sa imyaka umaze muri Zengeso dogo akuna kitwara ni kuchoreye zako tune dupige dili akakwereka ibintu byinshi bro jesha ka mumbere clear ibintu kugira tubyikingire mwakoze iki mwasezeranye gute hagati yawe kuko kutubwira ati ngo ntabizoba ntibikwiye
mbo ndumva iyo ushaka kugana urumva ushaka kugana kuvuga yuko mubahemu ariko umenye yuko umuntu kugira ahemuke nuko sero nuko aba yararizwe umuntu ahemuka sero nuko aba yararizwe
abaregwa neza mutabaga bikarangira ba
jinsi abaregwa neza
urazi ushaka kumenya ingeso y'umwana uyibonera ku note
no
urumva haramana rero baba
urumva inote siyo igura agaciro k'umuntu urabizi
ariko barabaye no
byinshi kuba baduha nibanga ryacu no kuba bataduha
saje ndashaka reka agenda mwishure basi urumva giye ngana n'ututurubona nambaye ngana urumva ndatwambaye kubera zengese sivyo ego ça c'est vrai ndabikubwiye basi ubimenye sivyo gende umuririmbyi yo shaka kugenda nahantu ngenda donc da telefona ngababwira yasha jenge ngira ngende ahantu nyine mu isoko
okay
urumva kandi nga turapanze inzu tubayeho neza byose ngahajya ni zenge
se ni ndimo mapangi govern bon ihari mako vizuri ba yarange ndoza nyene
nakubimenya gusa ijyo nibikeye gusa ndabikubwiye gusa tubayeho kubga zenge sinco gitwana kubgie ko nabavyeyi bacu
ejo ni mwagumuka minote okay sawa reka kubereke muri abahungu gusa nta mtakika tozuri Eh ana bazi kuririmba na na
iyo ni project bafise kandi nibanga rya nitwa binjirira iyo ni ndi
byo mwe ntavyo mwomenye byo biza bavyeyi okay so ngavyumvise rero project ni nyinshi muri Zengas record reka sinda batesha umwanya rero numwanya wo kumviriza impano zawe of course uja kuvuga ati zake ukura shikuza prima nawe nivya binyine ngo manabwira ati tujye gushikira ugwaruka dushikirane kuri YouTube like S'il vous plaît guys, namanda babwira imisi yose yuko Isaac TV iri ngaha kugira je chonzi chocho Isaac TV turi mu ma television afise ababone benshi mu Burundi ndabitsi. Shoko haro nabandi. Ariko ndasabye ababone ba Isaac TV bose. Iyo muri ndagoreje igiganiro umuntu nkabasaba muje kuri channel yewe mugire subscribe. Nukuri kujya twumvirana twese muze muramfasha mubashigikira. Afro Music Cover. Andi kuko nyene ucyumviriza impano zaba bani ngene baririmbaga man. Kandi ama video asuku yasa neza udukava twa bien indirimbo zifaga gusohoka yo musare bagabaye kubize ko ahubwo bazubamena okay sawa reka tujye ko akapela gato sinzi ko mukrera rimwe cyanke umwumwe gura twumve akaji ku umwumwe sivyo no umwumwe fresh aza twanze nawe kidogo tu iminota mesego ne make mike hama nugiye mesego ne mike hama tuzi nk'abasoze
bo nacho bivanye nkuko nza kuririmba bivanye na kazi dukora ya bien sûr sino ja kuririmba izi wanje mu gihe na ubwo gwego nararushika ngo bansohore sije dore wa muhungu Burundi bibarutse Burundi nitadawe Bujumbura mama ndakora ibikori nka hirya no hino bigashimwa aba Babiloni bo hirya nabo bagaponda yes
Ah okay.
Nakupenda na hombo ni amini Nachotaka kuwa nawe maishani Kukueleza nilihisa iwezekani Ni hofu kwamba labda umenipiga chini Sasa leo mimi nakupa uwazi Fahamu nakupenda kichizi Usiku mimi nakosa usingizi Kwanini kilala na kuota ndani ya nchozi Ton visage chante mes nuits Tu fais partir tes mon fils, je vais savoir tes envies.
Ah! Alors, on a fait un chicken, tu vois, vous avez arrêté ça, vous avez dit, on va. Yoni dia ya Big Fizzo featuring Juxi, yari ndirimbo ya CDB, satura mabafre na mabuye. Cheri twaza classic, ebane akajabo gusozera ikiganiro cyacu.
Icyo gusa nshaka kubabwira idaye ndabashimiye kuba mwaduha yakanya ko kudukurikira et surtout n'oublie pas kugenda kuri channel ya Afro Music Cover no guklika hajya ahantu araga kantu nyine kameze donc kugira subscribe nico kintu igikuru tubasavye donc beaucoup de commentaires ugira subscribe nuze kuyibagira hamwe na like nuze kuyibagira vraiment kandi turabasavye sana
okay akajambo gasunika rugi
ya gasim karugi novuga nuko tubashimye cyane kuba mwatugendeye mbo no kushaka kushikana ibikorwa byacu kure ariko vyinshi yabivuze no kugenda kuri cyano yacu hari akantu gatukura kameze nk'agakengeri kacu pika ko urumva
bikabira fashe nzira mbega ndababaze no gukora icyo kintu ga yemwe bibasaba iki bibatwara iki kugira subscribe gusa kugira ngo afishonda nyina ka ka butuka rouge abone cyangwa subscribe we birabe aho nyina cyo bibona twara mwarabimenye si ibintu kandi tudinda kandi kubigisha murabizi bana gere nitwa as a classic Chuma Jukes behind the camera kuko uno munsi murabona yuko ibintu byose byari bisa amavuta cyane
kamera twakoresheje ni Zengas of Record. Zengas bafise ibyuma byiza we. Urabona image twarose no munsi. Nuko rero bimeze. Je nitwa as a classic sino reka kubabwira kubashimira nabo nyene urabona ko bari kwaragerageza guteza imbere impano z'u Burundi. Niyo mpamvu ndabwira ati iyo umuntu ari kwarateza imbere abandi kubera iki natutuzo tumuteza imbere tumushikire urumva kwanza umva ndababwira. Urabona abasore babiri eka nabandi turabona. Babari higwa inzu barafungurirwa barambikwa sizi na madeplasma mwamwe nibindi bitandukanye fata ya mafaranga yose eske barongoye zenge so babikura mwiki bari kwabinguka iki tugere kubashikira abana kuri subscribe kuri channel yabo mukugira abone na makomentari menshi menshi je nitwa as a classic uko nayivuze ine Isaac TV bye
Isaac TV oh.